kapua, manao taha koi o kupa aike, kanari te kumu o milo talau, o kupuru kuru e moi ka pane, ki ta poli o haume, ki a wau ki a wau ku maumau, oia ko hoia ka moha ali, ema, emo, honua I a ke.
Woo-hoo! At Kapiolani Park. As people enter the park, we do official greeting. I can hike it up on my monopod, give you a little bit of seeing over the crowd, but I don't know what I'm shooting when I do that.
I don't know.